kunda mauwane uyo bakuti chiuta wane manyane
Oh, mama, Chiharo Chane, Chiharo Chane, oh.